Muno no luimba Yesu Tata. Saba Esaala mu kino kino Abalina agalwadde agagazito Bakyalire kino kino bakulabe Abalina emmande zibavuddeko Abali mu miranga Yesu sasira Bakyalire kino kino obagumye Eriya abafulumu nkole nsimbi Obayambe obakume obawomukisa Bamalaya nabela bambi sasira Naye bakankanye balame etisayo